Commander of the forces.
Ekyo kitegeeza nti nina wa